Iyi ni imboneshakure ya Hejuru TV. Turasubiye kubaha akadze banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Ni umwanya w'ayandi makuru adasanzwe twabateguriye muri uyu mwanya. Ntimuze gucikwa. Ese Abarundi boba barahombye iki ko na Pascal Nyabenda atabaye umukuru w'igihugu? Mu gitondo niho twabagejeje ko inkuru y'ingene Pascal Nyabenda yari yateguwe ngo asubire Petero Nkurunziza ariko abasirikare bakavyanga. Yatumye bamwe batangura no kuvuga ko Burundi bwahunze cyane, bavuga ko ayo majambo bakaba bashimika ko Nyabenda ari umunyamahoro kavuga amajambo make. Hari abandi bo bamubona ko ari umuhemu yamukiye mugenzi we bari kumwe mu rwego rw'inararibonye rwa CNDD-FDD canke Conseil de Sage ku kibazo c'ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Ndayishimiye na Nyabenda baba batandukaniye kuki? Ni ibiki dukuriye kwisunga iyo hageze gutora urongora igihugu cy'u Burundi? Ese Ndayishimiye na Nyabenda buba bapfiki? Gusa icyo ukwiye kumenya ni kimwe. Icyo nta kindi nuko bose biyorobetse kuri Nkurunziza. Hari bamwe mu bafoneri twaganiriye bahoze muri CNDD-FDD bose bavuga ko Nyabenda na Ndayishimiye biyorobetse kuri Nkurunziza mu kiringo cya gatatu, ko mu nyuma bose bari biteguriye kuzomuhemukira. Intwanzagabo y'ipete rya generali iri mu bagerageje gutembagaza Nkurunziza muri 2015 yagize icyo ishikiriza kuri iyo ngingo. Tuza kubigaruka ko mu buryo bw'idonito ingene Perezida Varisito Ndayishimiye na Pascal Nyabenda bari bateguye guhemukira Perezida Nkurunziza. Ese twafatira kukibwira ngo tumenye gutora neza? Ibyo byose ni muri iki cegeranyo twoba twabateguriye turabahaye kaze. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utariye wa Fyonda ko muze gucikwa. Unyifato za misi yose Pascal Nyabenda na Evariste Ndayishimiye batandukanye kanini. Ravuga ko Pascal Nyabenda ari umunyamahoro ariko nabazi Ndayishimiye mu kibano niko bamuvuga. Bose bazwi ko batera inkuru, ko bakunda gutwenga, ko bafise abagenzi mu moko yose. Ntibazwi nk'abantu bakunda gushwara n'abandi, bose baraciye bugufi. Abantu babazi bose babita abanyabwoba. Leoni Dasatunga Imana yahoze hari intwanzagabo ya CNDD-FDD murantunge ya FDD akaba n'inshuti ya Ndayishimiye. Kenshi yatanze ntaye zivuga uko azi Ndayishimiye ku rugamba, amuvuga nk'umunyabwoba. Reveriano Ndikuriyo yakoresheje imvugo yifubitse yo gutwenga Ndayishimiye avuga ngo muzokwitondera abantu bavuga ko bagwanya ariko ugasanga ntibigeze bakomereka na gatoyi. Abazi Nyabenda nabo nyene bamuvuga nk'umunyabwoba, akibaza ko boba vyo babiri mu catumye yimukira bagenzi muri 2015. Ibicanye abanyabwoba muri politike ni uko bafata ingingo nyinshi zo kwikingira kurusha izabajana, kuko batabona ibintu kumwe hamwe n'abandi. Ikintu cabaye cyose bakijanisha umutekano wawe n'umutekano w'ubutegetsi bwabo. Pascal Nyabenda hamwe na Perezida Evariste Ndayishimiye bose bariyoberetse kuri Nkurunziza. Twabibabwiye mu buryo bw'imfunyamfunya. Hari umwe mu bafoneri intwanzago y'ipete rya generali iri mu bagerageza no gutembagaza Nkurunziza muri rusama 2015 yatubwiye iti: Nkurunziza ntaramukunda, kuri njyewe yari umuvukanyi. Nemeza ko yari afise intumbero ariko hari ivyamugoye kubera ukwikunda. Twebwe twamwifuriza ko aheza ikiringo ca kabiri hanyuma akava ku butegetsi akaronka iteka ry'abahoze batwara igihugu. Ntitwari kumwica ku mbure, twari kubanza kumufunga, ariko ku nyuma twari kumurekura akabaho neza. Abandi bo bahisemwo kumwiyorobeka ko aba bamuhenda ko bari kumwe ariko bo bamuteguriye urupfu. Twese intumbero kwari ukumukura inzira n'izo zari zitandukanye. Bamwiyorobetse ko baraturushije ubwenge bwo kumukura, ariko intumbero yabo yari mbi cyane, kandi batumye amaraso y'inzira akarengana aseseka imyaka itanu y'ikiringo cya gatatu. Ntimubuze mwibagira ko Ndayishimiye ari mu basenye rya kete ryo muri Munyonyo 2014. Twese twari ico kimwe. Inahe za Javier Ufikiri yari icegera cha kabiri cy'umukuru w'igihugu na Pierre Ntavyo hanyuma ararongoye inama nshingamateka nazo serekana ko Pascal Nyabenda yarahuje ivyumviro nabo mu kubijanye n'ikiringo cha gatatu. Pascal Nyabenda ntiyigeze babwira ko bari mu ikosa barakorana amanama kumvikana, ariko yarabahenda akajana kwa Nkurunziza ivyo bavuganye. Yoba yarabikoresheje n'ubwo bacanke cari giharuro cha politike. Icyo kibazo kugacu Nyabenda yakinye umukino umukuriraho abo yabona nk'intambamye kugira ngo ashikire kibanza cya kabiri mu gihugu. Yaharuro bya Ndayishimiye n'ibya Nyabenda mu kiringo cya gatatu cya Nkurunziza birasam bose baramwigereje kugira babeho bongereye bashikire neza ubutegetsi. Ikintu bari batandukanire ko kumbura intunganya kwikura ku Nkurunziza byari gufata bamaze gushikira ubutegetsi. Kwa Ndayishimiye byaranyarutse kuko umutima waciye uhagarara giturumbuga. Kwa Nyabenda byari guteba ivyo kumwiruka ko kubera Nyabenda yari gukenera uwumufasha. Abasoda umwanya wa mbere uko henshi bigenda nyuma y'imyaka nk'ibiri Nyabenda yari kuba afise ubutegetsi n'igihagararo bikwiye kugira ngo atangure umugambi wo kwiganzura uwamushize ko. Ubwo njewe ndavyumvira gutyo ngivyari kuba kumbure n'ibindi niko Pacifique nazwe ubwiwe yoba yarashikirije. None twafatira kuki kugira ngo tumenye uko dutora neza ni ikibazo kandi kibajijwe na benshi. Ikizi kibazo coroshe kubera ko abanyapolitiki bahinduka cyane, ariko hariho ibintu bitatu bihambaye imbere yo guhita ngo urongora Burundi. Ica mbere wenyene tumuzi gute. Iki nico co bintango ya vyose. Nimba umuntu azwi nk'umusuma ashitse hejuru ubusuma bwiwe burakura bukenyuza. Nimba umuntu azwi nk'umubeshi ashitse hejuru arabesha kurusha. Nimba umuntu azwi nk'umwicanyi ageze hejuru aricana kurusha. Nimba ari ntirumve ko niyo ageze hejuru ariyumva ariyumvya ivyo abanyagihugu bamutakambiye akarwiza amajambo yo kubigeza ko. Icyo niyo ntago yavyo gusa. Cya kabiri mbese yaravuze ku bibazo abantu barimo kindi kindi abantu benshi batihweza. Nimba uri impunzi umuntu mu kwitoza nato muri cazokora mu gutora umuti w'icyo kibazo c'impunzi muze witega ko hazobikora kubera ari umuntu mwiza. Nimba uri umurimyi ukumva umuntu ataca avuze ku bibazo byawe nk'umurimyi muze witega ibindi bitangaza ageze ku butegetsi. Nyuma ndacu avuga ku bijanye n'uburenganzira bw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi menya ko atabwa azubaha. Nimba atacu yemereye umunyeshuri, umuganga, umusirikari, mudandaza, umukenyezi, umunyamuziki ntuze w'imyitega ko umunyapolitike atakuvuga n'abakunezwe naho yoba mwiza gute. Twige kumviriza cyane ibyo bavuga kugira ngo tumenye ibyo twitega. Bapfuma baguye mu kirari ariko bakaba hari ico bakwemereye. Icya gatatu nuko ngo hari sisiteme arimo yo ivuga iki. Begarafise ingufu n'ubushake bwo gutandukana intumbero ya sisiteme arimwe uca wiyumvira uti begasenze DFTD isanzwe ifise iyihe ntumbero mu kibazo runaka. Nyabenda Ndayishimiye boba baratandukanye n'iyo ntumbero. Niki kiroroshe rwose kwishura kuko Ndayishimiye n'umwe mu banditse byinshi bijanye n'intumbero za senze DFTD. Umwe mu bagiye mu biganiro kugwanira iyo ntumbero kagenda zico bahinyitse n'umwe mu banditse amatangazo menshi ya Sende DFTD uze wihendera ku munota umwe ko Ndayishimiye atandukanye na sisiteme ari ngo Nyabenda nawe nyene nico kimwe. Nta n'umwe muri bo reformateur du sisiteme barashoboye no kugena abantu bashasha, barashoboye no kuvuga imvugo abantu bashaka kumva, ariko ntuzo bumvana imbono ya kure ihindura intumbero zizwi canke zinyegejwe za Sende DFTD. Tubibutse ko ikoraniro kaminuza rya Sende DFTD ryo muri 2026 Burundi ryashinze ko imigambwe itavuga rumwe na Sende DFTD abashyirahamwe yigenga n'ibimenyeshamakuru byigenga ari abanzi ba CNDD-FDD. Tubibutse ko kandi Sende DFTD itahumuye hakiri kare ko idashyigikiye amasezerano ya Arusha. Ku bibazo by'inkoramutima Nyabenda Ndayishimiye ngo ni bamwe. Ku bijanye n'ibibazo bihambaye byateranije Abarundi muri 2015, ku bijanye no kuganira n'abahunze, ku bijanye n'ikibanza cya sosiyete sivile, ikibanza cy'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, ikibanza cy'ibimenyeshamakuru by'igenga, kugabanya kwivanga kw'ibisoda muri politike ku bijanye n'imyitegemvu y'abarundi ku bijanye no guhana ibyaha bikomeye byakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD ku bijanye n'ingene amoko abana mu nzego z'igihugu aho hose ntatandukaniro ririho hagati ya Evariste Ndayishimiye na Pascal Nyabenda. Nta n'umwe muri bo twigeze twumvana n'imvugo yitwararitse ibyo bibazo. Bose bari mu murongo n'intumbero CNDD-FDD yafashe zijyanye no kwikura ko abo yita abanzi, gufata amasezerano ya Arusha, gutwaza igikenye no mu kazo byebwe kandi byandike n'ahantu uwuta kuvuga muri politike ntaba kunezwe. Nibyo Pascal na Varisito bose ni abantu beza, ariko si abantu banahetswe ibibazo bihambaye byerekeye Abarundi. Gusa abantu bashoboye kuzana impinduka zikomeye mu gihugu ku buryo bwo kwitandukanya na sisiteme y'akarenganyo no gucinyiza Abarundi barimo. Ku bw'abantu benshi ngo nta n'itandukaniro nini byoba hagati y'intwari ya Pascal Nyabenda be n'intwari ya Varisito Ndayishimiye. Ese wowe ubibona gute? Gira icyiyumviro ucikiriza muri komande ya tuje ku makuru akomeye cyane. Nanone ububare n'amazu y'uburiro canke restora burenga 38 mu gisagara ca Bujumbura burakorerwamo urudandazwa rw'abana b'abigeme mu gushurashuzwa canke kudandaza umubiri. Ibyo biri mu itangazo ryasohowe n'ishyirahamwe ryishinze kurwanya urudandazwa rw'abantu ubwimukira bwo mu Kinyegero n'ababyi akorerwa abakenyezi n'abana mu Burundi ONRCT Weto Frere mu gihe kuri ya 30 mukakaro 2024 akongo yahimbaza umunsi wahariwe kurwanya urudandazwa rw'abantu. Prime Baruke yaserukira imbere y'amategeko ONRCT Weto Frere akamenyesha ko ibyo byo kujana abana babigeme ubucurashuzi byibonekeza cyane mu gihe cy'uburuhuko, ngo ibyo biri ku matuzi iryo shyirahamwe ryakoze muri zone Kamenga bita kuri Tariminisi no mu bicungararo yaho nka zone Kinama muri karitsiye Bukirasazi, zone Musaga, Kanyosha bo bita mu Gisyo, aho usanga abo bana bashurashuzwa bakadanuza n'imibiri yabo. Ngahandi ni muri zone Rohero na Buterere ahantu bita kuri Mirwari, aho usanga hakorerwa bimwe bita guhuza ibitsina kuba bisangiye canke homosexualite mu Gifaransa. Warubuke akamenyesha ko ayo matohoza yerekanye ko no mu ntara ya Rumonge mu bari n'amahoteli amwamwe mu gisagara ca Rumonge abigemeye bajana no gukorerwa ayo mabi. Waserukira ONRCT Weto Frere akamenyesha ko ibonekeza n'abana bajanwa kudandazwa hanze y'igihugu, akavuga ko abo bita banyamwemo badandazwa ibihimba byabo by'umubiri. Ndetse Prime Barubukeye akavuga ko ari abana b'abanyamwemo bicwa bagahambwa, ariko bukeye amagufa yabo akazurwa bacajanwa kudandazwa mu gihugu cya Tanzania berekeye bintazi by'ibifyitirize. Warongoye ONRCT gatanga akaruriro ku bana babiri, umwe wo mu ntara ya Cankuzo ubundi wo mu ntara ya Karusi bishwe bidakeye na kabiri amagufa yabo yoba yarazuba agashorwa mu gihugu cya Tanzania, aho amakamanyo k'igufa kuba kukagurwa hagati y'amafaranga 180,000 hamwe n'imiliyoni y'amashilingi. Kwemwe muri bukerera agashimira leta kubera ariko rirwanya yivuye inyuma ku rudandazwa rw'abantu mu Burundi, ariko agasaba leta kwemereza abenegihugu bave hasi barwanya urwo rudandazwa rugamije gushurashuza bigeme no kudandaza umubiri kuko bitandukanye cyane n'imico y'Abarundi. Kandi ngo nuko leta yakomeza itegeko rikingira bitwa banyamwema nuko rero abisaba. Rero tubakengurukire cyane banywanyi bacu mudahwema gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri imboneshakure ya Hejuru TV. Mbasabe kugira ngo muze gucika n'ibindi tuza kubagezaho uyu munsi wose. Mana ibahezagire.